Amen.
Amen.
Ndagira ngo nshimire bene data twazanye.
Amen.
Imana ibahezi umugisha.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Uru rugendo ntabwo ari urugendo rwa nyamwigendaho. Murareba uyu Java Florida. Abandi babiri baje bava Missouri. Ari nawe we yaje ava New York. Naje duwayo wa uyu wa Illinois. Amen. Oh, hallelujah!
Hallelujah!
Amen. You come here, Alando. I want to have a commando, Camiro, Mitano, Miro, Mitanda, too. You didn't come here for me.
Amen.
Now I want to have a giragaso in that. It was a little bit,
amen.
Hallelujah! Usawire kura nukwa. Boro rafu zembiso dufit. Aya maguru na mabo.
Amen?
Takin bibereyo. Bibereyo kushikira ukuri ariko butumwa.
Amen.
Hallelujah!
No, abashoboye.
Amen. Mau buka kita menerima.
Oh,
ora kuko mbiteka yaratize yaratize yaratize
uri wa mama
Mama,
ora,
mama,
ora,
mama,
ora,
mama,
Amen.